Yes, I have a dream. I have a dream, South Africa. Mfunubali bless. I know what you're thinking. He's crazy. He wants the girls. He wants the money. He wants everything. He wants a lifestyle. No, South Africa. No. Ambitions, dreams, goals. Kodwa mase ngikhuluma serious, ngiyanicela bakithi. Ma kuthi ukhona umuntu omaziyo oyibhlesa noma okwaziyo ukuthi angifundise ukuthi ngibe yibhlesa, ngiyanicela kakhulu. Noma angizame ngemoto noma hey, le moto asiye yami hleli lana nje isegrand nje. Ya mfethu. So niyani bafethu, ucela nisixhase kule way please, South Africa. Sure.